Uma uyindoda kumele uzithande. Mina ngiyokhuzani ngisebenza kanzima. Ngiyaperforma isonto nesonto kanti ngihamba wonke amakhona eSouth Africa. Ukuze ngihlezi ngisentweni kumele nginuke kahle. Yingakho ngisebenzisa iKhuzani perfume. Neyabantu besifazane enuka kahle ikhona. Lama perfume azotholakala ezitolo maduze nje. Khuzani perfume inspired by liquid dope fragrance.